Ko te marama ki ngā take pūtea, he rongo wā pea hei turaki I tēnei mea te pōharatanga. Koira te ia o tētahi kaupapa I whakahaere ki runga marae ki te tonga o Tāmaki Makaurau. He tuatahi e tumanako hiana ka puta ka ora te Māori. Anei te pūrongo a Peata Melbourne.
The aim is to get out of the rat race. Okay.
Ko ngā take o te rā ki runga I tētahi papakēmu.
I got a baby.
See the game. It's just like a game, but it's real. That's how you roll.
Kai kona I tēnei hunga e whai ana I te mātauranga take moni. A muri I ngā wiki e ono, koe nei te akoranga whakamutuna.
I've loved it. I've just, I'm more smart with my money now.
It's really good, so changed my life.
Ki te ako tika nei, tāwe nei te Māori I ngenei mahi, kāre he roa a ka whakameki, ka whakatutuki pai ai, Ngaua hiahia a koro kuima arā kia noho tonu nei tiwi Māori I roto I te rangatiratanga.
E ai ki tētahi ripoata a te OECD, mō te hunga e noho ana I te pōharatanga, kai raro iho te mātauranga take moni mō te nuinga. He whitu ōrau o ngai Māori I eke panuku I roto I ngā whakamātautau take moni. Ko te whāinga o tēnei tū wānanga, hei whakapiki ake I wērata tauranga.
I wanted to learn about how to actually manage money because that's been one of my weaknesses.
You have to learn to say no sometimes to the family, you know. In our culture, you have to give. Like chatting, see, but now when you come up, when you budgeting your money, you have to say no to this sometimes.
I te wai tamariki ana, kāre he paku whakaaro mō tēnei mahi. I rangi ka puta mai ngā tamariki, ka puta mai ngā nama me ngē rātu. Kua tere rawa rātu ki te whakaaro mō tēnei mahi te penapena pūtea.
Ki te tutuki pai ai tēnei wānanga a te komihana, ko tō rātau tūmanako, ka whakahaere hia I tētahi wānanga pēnei ki pētahi atu hapori ki te whakaako take moni. Peata Melbourne, te karirea.